kosoma shishini abasakhasayo kunye nabo bakhulayo abajongana nazo umzekelo ukunqongophala kwexesha ukuswela ubukho kwezamakhasi onxibelelwano kunye nezinye olu rhwebo lunokhuphiswano ngamandla yiloo nto ke sakp ngalo kuncedo oosoma shishini baxhumane nabathengi ngondlela lula nenamaxabiso aphantsi yiba nomfanekiso ngqondweni ishishini lakho lisaziwa kuthethwa ngalo ngamawakawaka abantu ayililongo iphupha eli liyenzeka ngokwenyani icala lethu labasebenzi abaqeqeshekileyo baya kusebenzisana nawe ukwenza intengiso ekhethekileyo kwaye eyenza umtsalane kubaphulaphuli bevukani yesem eyona nto inqumisayo ngezi small business package deals uyakwazi ukuzikhethela ekufanelayo kwaye elingana nesipaji sakho ukuzifumanele zivukani small business package deals tsalela umnxeba kule nombolo 047 877 0095 okanye 047 877 0096 okanye uthumele i-email kusales@vukanifm.org.
Right, ke phulaphula ke kwimisusu nje masiyenze beyi-13 kube yithephoa ke intsimbi ka-8 o'clock sijoyinwa ke ngakumbi igest yethu phaa ke kwizooms live kwikhasi lethu likafacebook uvukani community radio kodwa kungajoyina ipheji lapha ekhaya nawe ke phaa ke kwincothule breakfast at vukani community radio kanti ke ndihleli naye ke usisimivuyo kula oyiyo ke social media manager phaa ke kwi-refine and render models singokola ke ngakumbi ke script fashion show abazaba naso ke nenkonda kabaqali seke banaso ke before ubaniphazami kodwa ke sijonge ke kwesesibini ngoku sawuvi into yokuba ke mhlawumbi ngaba ke zithini izicwangciso zabo sisimivuyo sithandwa sihamba ndikubulise enkqubeni ndikunike elithuba uzibulisele kumphulaphuli kwevukana FM ngale mini namhlanje.
Molo sisi, ndingathanda ubulisa kuwo wonke umntu omameleyo. Mna ndingumivuyo kula ndihlala eCradock.
Kose kakhulu sithandwa sam, sibulele ngexesha othe wabe ke usipha lona walapha ke enkubeni. Ndiyaqonda ke nimancadanqada nilungiselela ke esi street fashion show kulindele ke sibe ke siyaqhuba ngomso ubaniphazami kodwa ke sizama ukujonga izicwangciso zenu nokuba ke mhlawumbi ngaba ke yintoni injongo nibe ke nibamba ke i-street show esikumila kunje because ngamaxesha amaninzi ii-fashion show sizilindele mhlawumbi ke indoors apho zaba seholweni okanye kwindawo nje ke indoor but nina niza ne-engilenja nendiqonda uba aniqali ukuza kuyo ukuba ndiphazami ndake ndanditshitshe nalast year ndaqonda uba i-interesting ke le nto yenzeka apha khakusicacisele nje i-vision behind esi street show.
Okay sisam, i-refine and render ne idecide ukuba mayize nento ekuthiwa street fashion show ngoba ifuna ushowcase i-local brands clothes nezi zase andithi mose sinabantu abacreator iimpahla zabo apha elenzeni. So ngoku sifuna ukuba abantu babone ngaphandle ukuba okay abantu banetalente eninzi umntu uyakwazi ukucreator ibrand yakhe so that ibe nothengwa ngabantu abaninzi. Umzekelo, abantu abaninzi abayazi ibrand kabulala. So xa sisenza esi street fashion show sethu sifuna ukuba lowo nalowo abe nobona ba okay ibulala inetalente ethile i-art boys netalente ethile apha ekuhlaleni ukwenzele ba sikwazi ukuxhasa abantu abamnyama sisona.
All right, kefuna usinikeza umfanekiso engqondweni mhlawumbi okulindelekileyo ukuza kwenzeka iza kwenzeka njani le nto ingaba sizawubona ii-models yonke le nto iza kwenzeka esitratweni khawusinikeze nje i-picture.
Oh, okay, sisamu. Le show izokwenzeka ngomso phambi ko-sport scene, ne? So, izobe i-outside ku-sport scene. As in then, i-models nazo zizobe zikhona phayana, zizobe zishowcase i-brands zempahla ezi bekufuneke zishowcase.
All right. Amalungiselelo sokufa for usuku langomso ingaba nibi kanjani? Khumbuza nomphulaphuli ngamaxesha into yokuba ingaba ke esi street fashion show siqala ngabani ixesha.
Okay, amalungiselelo sebebucala sesigqiba kuwo as in then i-street fashion show sona siqala ngo-11 kusasa. Then I'm sure singo-12 by 2 ingabe siyaphuma.
All right. Ngaba ke mhlawumbi zikhona ezinye ii-brands enisebenzisana nazo I understand umenshine ibulala. Ingaba ke mhlawumbi zikhona ezinye ii-brands enizawube nisebenzisana nazo ngakumbi kule show?
Esisiwam zii-art boys.
Okay. All right. Okay. Masibulele ke sithandwa sam kodwa ke ndiyafuna ke okokugqibela just in conclusion amazwi aye ke kubahlali basekalatokwe just nje ukubakhuthaza into yokuba noko banijoyine nani ngomso ingabe uthini na.
Oh, okay. Una bengathanda ukuthi bana singa-appreciate kakhulu if bangasijoyina. And ke ngoku unobangela siyenze yonke le nto yale modeling is that sifuna ukhupha ulutsha oluninzi kwiinto ezidibenisene ne-drugs phakathi neento ezinokutywala so that uba bafuna usijoyina bangantatsha on Facebook on Umivuyo Khula, then I will assist them.
Right, kwase kakhulu mandibulele ngexesha othe wabeke noko ke usiphalona kwalapha ke enkubeni sithembe ke ngakumbi ke nezicwangciso zenu neshow yangomso yaba yimpumelelo kakhulu.
Enkosi kakhulu sisi.
Kwase kakhulu right phulaphula inguye ke lowo ke Umivuyo Khula oyiyo ke social media manager pha ke kwi-Refine and Render Models babe sincokola ke nge-street show fashion show ke si-street fashion show salo nyaka ke sichazele into yokuba ke noko ke kulindeleke into yokuba kube ke kwenzeka ntoni na thetha loo nto ke sibeka pha ke kwimizuzu masiyenze ke imizuzu yethu beyi-8 kube yithe